Wario, o isa ga sepekere. O isa ga
sepekere. Sepekere o tsare ke mapodisi.
Eh, hey my boy. O no mutu halanga sama. Your cabbage. La re la o isa man.
Oh, comrade.
Comrade, you know what I did.
Comrade, you want to say, Pay? Hey,
Ke gore re tswa ha ra box speed ra go adima gara go box speed e be re tla go e polla madi e be re go duela ha ke re
bona ngara ba bo
eh kana o se tsotlo ga tse businessman
ra hey ra ke businessman
kana ke go itse ntse yalo wa itse
eh comrade chespring
eh chespring kana ga chespring
chespring
wa re
nya ha ke ne ke re
well your cabbage.